yɛkɔ ɛnwomasua mu na ɔpɛnipa ɔno na da National Association of Graduate Teachers Etwanitia na grata no ɛyɛ owura Angel Kabonu ɔse ɔpɛsɛ ɔka sɛ ɛbɛ akyerɛ aban ɛnyɛ ɛhunuhuna ɛna ɛbɛtumi apam ɔkwaduo sɛ ɔbɛtaataa no ɔno deɛ ɔnenam mmirika tu dada nti ɔmoka kyerɛ aban sɛ sɛ ɛnwamu nam ɔha mu abu pɛ aduonu na ɔm sɛ ɔmogye cost of living allowance a ɔmo agye ɛfiri aban hɔ no sɛ aban nyɛ no adwe sɛ ɔmo bɛtu a sɛ wobɛka sa atena baabi aka adi da natam deɛ ɔno deɛ ɔmo ntie koraa ɔmo nya nkɔ sɛ ɔmokɔ akɔkyerɛ asuafoɔ adeɛ aban hwɛ sɛ ɔbɛtumi atu saa nnamɔ no so ɔntu deɛ a ɛnɛ ɛkyena asuafoɔ no nyinaa bɛtena fie ɔmo nso bɛtena mu fie
Ni awada National Association of Graduate Teachers ano eye Angel Kabonu eno se enya de a womo ebema ejebia egu omuchim akọ adesua dem akwa akọ chere adem ekwe eye oye che deden din ese aban se wode akatua eye ohanje chemu aduonu ede ebeka won sika ehun eno se se empo asemu weko asende bia se omo strike omo ekọ no womo entrance nsan a womo so entwe da omo ebeko akopem se omo akatia ntumu no yede ebema And what church you must say, and from who and say I do on Bequaco Jim was in the Bia Cra, or Monsu Eber Prea Ape, a son Sam, and Simbi Egeca Equa Ascendibia, Nasibia Egeca Cono, and Penfuo and Aje Jemu, Set Yaka say, Equomian Sa, and a Omokana Gratanua, one more Etia Etia Gana buying, Sir Omakatia, some Momosha and Famom, Equono, any Asaya, a share up idea, and some as swelling Penfu, a cabby womb, Equo Yankitan, the July was Muda, a tossu in. Ekɔ hɔ sɛ bɛyɛ ɔmakɔtu ansɛm ne de bɛmɔ mu nanso no nhyɛmdie no ɛkɔ awieyɛ no mpanimfa a wɔda ano ɛkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ adeɛ a mpanimfoɔ no ɛka nsɛm papa bia ɛde ɛkyerɛ wɔn mu ɛno nti no wɔn ɛsrɛ wɔn adwumayɛfoɔ sɛ wɔn bɛkɔ so ate atua no akɔpem sɛ ɛha nkyɛkyɛ mu aduonu kɔpem ɛha nkyɛkyɛ mu aduasa a wɔn ɛpra yɛfrɛ no cost of living allowance no mpanimfoɔ ɛde ɛbɛka wɔn ho wohwɛ nhyɛmdie mpanimfoɔ ɛne wɔn kɔɔyɛ no a wɔn ɛkyerɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no animuanimu yɛe wɔn Quite a sad them and conquered.